osaziwayo babaculi zengoma zothando basanda kubuya kuvakasho labo obeliyimpumelelo bebelikudolophu ezinkulu ezintathu apho bebedlalela khona ababukeli abangagqithanga ku-120,000 ubuncinane. Ukuba ke ababantu bebebukele bebeyi-45,000 eMesa, abanye beyi-33,000 eDenver, bangaphi abantu bebeyokubukela eLas Vegas? Ngoko ke masitheni iLas Vegas lena sizayibiza ngoba ngu-L, inani labantu bebeyobukela eLas Vegas. U-L lona ke simdibanise no-45,000 abantu ebebeyokubukela eMesa, sidibanise no-33,000 abantu ebebeyokubukela eDenver. Loo nto leyo ke funeka ingagqithi ku-120,000 ubuncinane. Indlela yobhala loo nto ke nge-inequality kuba ibebhale unkulu okanye ilingana no-120,000. Ngoku ke ngosine-inequality ngoku ethu L umdibanise no-45,000 umdibanise no-33,000 mkhulu okanye ulingana no-120,000. Ukuba yesifuna ke ngokufumana inani labantu bebukela eLas Vegas, funeka sisombululele u-L lona. Siyenza njani ke loo nto? Siyenza ngosombulula leli inequality. U-L umdibanise no-45,000 umdibanise no-33,000 ngubani lowo? U-L odibene no-78,000 abe mkhulu okanye alingane no-120,000. Xa sifuna u-L abe yedwa ke ngoku kweli cala lasekhohlo, into esiza kuyenza kukulahlekisa u-78,000 macala kule inequality. Ekhohlo ke ngoku u-78,000 bahlabane, sitsho sishiyeke no-L yedwa, inani labantu ebebeyobukela. Lo L lowo abe mkhulu okanye alingane no-120,000 ulahlekise u-78,000. 120,000 ke lona ulahlekise u-78,000 u-42,000. Ngoko ithetha ukuthi loo nto inani labantu bebebukela eLas Vegas likhulu, ngu-L umkhulu okanye ulingana no-42,000. Thetha uba lona ke likhulu okanye lingana no-45,000. Sigqibile.